Mama, incwadi yantonile?
Yizas thandwa sam. Mandikubonise incwadi yosana lwethu olutsha le. Ibizwa ukuba yi-Road to Health. Isinceda ukuba sikwazi ukumgcina esempilweni umntwana. Kukho ulwazi lokusinceda ukuze sikwazi ukumtyisa umntwana wethu, sikwazi ukumthanda nokumkhusela. Kwaye isinceda sikwazi xa kufuneka aye ekliniki ayokuhlatywa inaliti. Kukho nendawo ebekelwe ukuba sikwazi ukubona umntwana ukhula kakuhle kangakanani na. Jonga, ngexa udade wakho ebegula kunyanga edlulileyo, ndiye ndakhumbula ukuba bendifunde ngezilimkiso zengozi kwincwadi yezempilo, i-Road to Health. Kwaye, ndayazi ukuba simele ukumsa ekliniki kwangoko udade wakho. Uyakhumbula umama onobubele owayemjongile phaya? Wasibulela ngokukhumbula ukuzisa incwadi kadade wakho, i-Road to Health kunye nathi. Wasixelela ukuba kukho ulwazi oluninzi abasebenzi bezempilo abanokuluzuza nabo kule ncwadi. Kwaye xa sisebenzisana macala sinokuqinisekisa ukuba wena nodade wakho nikhula ninempilo nonwabile.
Mama, ucinga ndingangumsebenzi wezempilo xa ndikhulile?
Sithandwa sam, ndicinga unako ukuba nayiphi na into ofuna ukuba yiyo. Ndikuthembile. Ze indlela yakho kwezempilo ibe yindlela ende eyonwabisayo.